like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, da da, touch me like you do.